Ngāti, kei te amai, nā hua, kei te puta mo te tupua tākaro Māori o mua a Zin Zanbrook, me tana whānau i tā rātou nohotanga ki te whenua o rānanga mō nā tau tekau. Hoi anō ko te manawa, kei te ūtonu ki te wā kāina, me nā whanaketanga o te tākaro e nā kau nui ana kuia. O tira i ka puakeia i te karere e tahi wana whakahau, hei hiki tonu i te mana o te ao whutupōro Māori.
Ko te mau i te poraka o te kapa Māori, te maharatanga nui mō Zin Zanbrook i tōna wā tākaro.
This is not a criticism, but I would say the best tours I've ever been on is Māori tours.
E whakapono ana ia i nāinei, mā tētahi kapa Māori te whakataetae Super 14 e whakahihiko ake.
Why could we not actually have a Māori rugby team in the Super 14? That there would definitely develop some a different concept of playing.
Tūturu he maha no ngā kaitākoro Māori kei te whakaihihi ngā kapa o te motu i tēnei wā. Koirā te take e kaha tautoko ana Zin Zanbrook. Me whakaora anō te hā o te kapa Māori ki runga i te atamira o te ao.
Māori rugby's given a lot to New Zealand. Māori flair is so important and that's what I loved about it.
E ki ana te kōrero, koia te toa o ngā toa i roto i tana tūranga tākaro, hei nama waru mo Aotearoa. Ae rongonui tonu ana ia mo tana whana taka, whā te kaumita te tawhiti, kia ingarangi i te tau 95.
A kicker is absolutely vitally important. You know, I was just one of those guys that sort of wanted to do it. I had that sort of thing to cover.
I ēnei rā, kua whakairihia ngā pūtu. Ko te mahi pakihi te oranga. Kua tīmata rāua ko tana hoa wahinea Ellie ki te whakahaere tētahi whare noho.
He hasn't actually stayed here physically before, has he?
A kua whakawhānui tia hoki te whānau, toko rima a rāua tamariki. He oe ko te mea nui pea mo te ao whutupōro Māori, kei te hiahia tonu a Zin Zanbrook, ki te hoki mai ki te wā kāinga.
I would like to go back, obviously, to go back to New Zealand and coach New Zealand rugby.
Kaore kore ka wātea he tūranga ki aia. Irina Smith, Atu Iranana, Te Karere.